E rere kaua nā tāku huia ariki e, ka rere ki tōku taumata whakatike tike ki te tūarata, pūo te rangi haiata, aranga pai manga i taunahatia e whātonga, ko iara, ko tararua e, ta poko poko te ua arangi ki ngā wai tukukiri, ko wai kawa kei raro ko otaki kei runga, ka rere ki te tihi tūtere mō ana ki te kōngutu awa pai atu takupa e, ka rere hoki rā ki te puna wai ora horo whenua mai, horo whenua tū e. Ka rere ki te kanga ki ngā wauwai takahanga o Ngāti Raukawa ki te iti o ngā tihu i ahau atura ki te pukarea o punahau. Ki ngā matarere hua o Ngāi Te Ao. Ko Ngāi Tara ki te mua upoko o te ika a Māui tiki tiki a taranga e. Ka noho tangata whenua ai takutu. Ki hara whenua ki te waiwai ka piti a tararua korangi tāne. Hei!
He uri au no ngā hauewha. Ki taku taha wahine ara te taha o tōku kuia pirihira he nāre ni warina kerehi. No Ngāi Tara mua upoko no Ngāti Kuia no Ngāi Tahu. Ki taku taha tāne ara te taha o tōku koraua atu tahi ātahi nāre. No Ngāti Raukawa ki te tonga, no Ngā Puhi ki te rāwhiti, no Ngāi Te Rangi, ki matakana anō. I am a proud whāngai, raised by my kaumātua after my mama passed away. I didn't know at the time what she left behind was to be my future.
Ka tīmata te whatu i te aho mātua, kia i o i te rangi, i o nui, i o roa, i o te mātua, e. Hei, ka heke ngāro i mata a rangi nui, ki runga i a tararua, ngā paemanga e, whakaruru hau ngā iwi o e, nei waka e. Hei, ki taku taha wāhine no kura haupo, ara te pō i wehe ai o ku tīpuna mai tā piti nui ki atu taki a toi te huatahi e. Hei, ki taku taha tāne no tainui waka, ki mangaroa he rā kaumatarahi i tipu mai te pēpia tainui, ara te marama a tangaroa e. Hei, kei te manawa e hono hono ana, ngā iwi toko no na te marenatanga o o ku kaumātua e. Hei, hau atu aku whatu ki ngā mā whiti whiti, ara he tohu mo o ku tūpuna i heke mai runga i ngā waka e. Hei, ka heke iho rā ki te ara pautama, ano anei ke wanga ngā tara e rua, ka kite i te māringi o ngā roimata, he heke raro iho ki ngā wai ora o te whaitua e. Hei, ko te mukami rā i tīmata mai i o, i whakaeke iho ki ana kakahanga ko au e. Hei, ka heke, ka heke, ka heke ki ahau, ka heke, ka heke, ka heke ki ahau e. Hei!
In this korowai there are so many iwi narratives. It's a representation of my tūpuna, their surroundings, their home and what they left for us. My korowai was a journey for me spiritually. The research I did helped me to understand my whakapapa, and from then my vision came into light. I wanted to create a korowai that would be passed down to my own uri, so that when they recognise the symbolisms within AKE, they will know who they are and where they come from. As a future tīpuna, this is my gift and my connections to my future uri, and I hope that they will leave a gift behind for their uri as my kuia did with me and as I will with them.